Sanbonani, ligama lami ngisande imbatha lobuya kaSASSA. I-South African Social Security Agency, SASSA ngalokufishane, ithanda ukuxolisa kulabo labathola sibonelelo sabo sahulumende etindzaweni temiphakathi lapho kuholelwa khona tinyanga tonke ngekuhluleka kuletha letinsita kulenyanga. Loku kubangelwe ukuthi liposi libike ngokuthi ngeke likhone kusita labanye labathola sibonelelo sahulumende ngenxa yetizathu letithite lelihlangabetene nato. I-SASSA inxusa bonke labathinzekile ukuthi basebenzise letinye tindlela tekuhola njengasetitolo babe basebenzisa likhadi labo lelinembala loligolide lakaSASSA. Letinkinga leteliposi titsinza nalabo labathola sibonelelo se-SRD 350 lekumele bakhokhelwe ngasekupheleni kwalenyanga. Bayacelwa ukuthi bathathe bomatisi babo kanye nenombolo yelicingo labayisebenzisa kubhalisela lesibonelelo ngenxa yokuthi inombolo leyimfihlo itawuthunyelelwa kuleyo nombolo kude bakhone ukukhipha imali yalesibonelelo. I-SASSA iphishaneke ngekulungisa letinye tindlela lapho tisebenti takaSASSA kanye neliposi titawuba khona etindzaweni tekuholela kude basite bathole isibonelelo ngemaphini noma tinombolo temfihlo kude bakhone ukukhipha imali yabo etitolo letisedvute. Bonke labathola sibonelelo bayakhunjuta ukuthi bangasebenzisa likhadi labo lelinembala loligolide lakaSASSA kunobe ngusiphi kunati titolo letilandzelako. E-Boxer, Pick n Pay, Shoprite, Checkers nase-USave. Kufaka nasemabhange. Sitawuchubeka sincedze bonke labathinzekile ukuthi basitakale nekuthi lwati lolufanele luyafika kumaklayenti ethu. Sitawuchubeka nekucocisana nemiphakathi kanye nalabo labathola sibonelelo ngetindlela labangatisebenzisa kuthola imali yabo. Ngekucaciselwa lokwengetiwe bangafonela i-SASSA kunayo inombolo yamahhala lethi 0800 60 10 11. Sithanda kuphindze sicolise ngalokuphatamiseka.